you think you...
Det er topp!
Jeg synes det var litt sånn der røff landing.
Det var spennende landing.
And second, do you want your happy and be healthy?